aan ku dago doogii iyo cagaarkii kula abdale iyo bibime sigale bari sigale degta inaan degdeg degdeg ku tagaan doonayaa agati bola akala iyo bibime sigale bari sigale dikta ina dikku tagan dunaya
dagweynihi ugunjiday dagwaririday shufariday
They more gay, yeah, they gay, yeah.